Yalla def ma yexi fi taluma lem sama yon la jop man.